ndabamutse nongera ndabaha ikaze abakunzi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka mpungundire duhe kuri izi ngingo. Buruhuru uziyagize Esperance Ndayizeye niwe agiye kuramutswa inama nkuru y'igihugu ijeje kuraba uko ibimenyesha makuru bikora. Sense nayo ingingo yo kurekurira amapikipiki n'amakinga ndetse n'amatukutuku gushika mu bibanza bimwe bimwe bigize igisagara cya Bujumbura ntirafatwa. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze inama nkuru y'igihugu ijejwe kuraba uko ibimenyesha makuru bikora. Sense yemeje kuri uno wa kane mu kakaro Esperance Ndayizeye ku burongozi bw'ubwo urugero akabaje gusubirira Vestine Nahimana yahora aramutswa ubwo burongozi. Benoit Sindayigwanya.
Inama nkuru y'igihugu ijejwe kugenzura uko imenyesha makuru bikora CNC kuri uyu wa kane mu kakaro niho yariramutse ishiraho uburongozi bushasha. Ambassadeur Esperance Ndayizeye aramutswa CNC akaba yamenyesheje ko agiye gufasha kugira abamenyesha makuru boroherezwe mu kazi kabo.
Nshimire abo mu rwego CNC ko bashoboye kunyizera kugira ngo ndabaje imbere muri kino gikorwa gihambaye muri umurimo uhambaye igihugu cadushinze wo kugira ngo abenegihugu babandanye baronka inkuru yo kandi ifite akamaro hanyuma bamenyesha makuru nabo babandanye bakora mu bwigenge ntangere. Ndipfuza ko mu rwego CNC twoje imbere abamenyesha makuru kugira ngo dufashanye abamenyesha makuru nabo bagira icyo baterereye mu mbona kazoza y'igihugu iterambere kugira ngo amenyesha makuru bashobore gufasha kugira ngo iryo hangiro ihugu cihaye giterambere rishobore kuja mu ngiro.
Nayo ku kibazo c'abamenyesha makuru bapfungwa bazira akazi kabo yamenyesheje ko CNC idashobora kwinjirira ubutungane ariko ngo izofasha mu kuraba ko imanza zabo zigenda neza.
Kijanye no gukingira abamenyesha makuru gisanzwe kiri mu itegeko rigenga urwego CNC no kuvuga ko umumenyesha makuru ariko akora akazi asanzwe ajejwe arakeneye gukingirwa kugira ngo ashobore gukora mu bwisanzure bwiwe. Umumenyesha makuru ariko akora akazi ajejwe arakeneye kubahiriza amategeko y'igihugu kugira ngo ntihagire uwo yinjirira nkuko nawe nyene bisaba ko yoroherezwa ariko arondera inkuru kugira ngo ashobore kuyironka hanyuma akaba muri ico gihe ariko arayikora akayikora yisunze amategeko. Rero novuga nti kubijanye nibishikira abamenyesha makuru hariho uruhara rwa CNC hakabaho n'uruhara rw'ubutungane ubwo CNC ruzokurikiranira hafi ingene izo manza zijanye n'abamenyesha makuru ziriko ziragenda na cane cane ko barose uburenganzira kubababuranira cane cane yuko izo manza zabo zonyaruka ariko urwego CNC ntiruzosubirira ubutungane. Ubutungane buzokora igikorwa hanyuma urwego CNC ruzokora igikorwa cyo gukurikiranira hafi kugira ngo izo manza z'abamenyesha makuru zigende neza.
Tubamenyeshe ko Ambassadeur Esperance Ndayizeye umurongozi mushasha wa CNC asubiriye mu mabanga Ambassadeur Vestine Nahimana akaba yatowe ku majwi 12-12 y'abagize inama nkuru y'igihugu ijejwe kugenzura uko imenyesha makuru bikora CNC. Muri ayo hakaba harimwo amajwi 2 y'abatumye.
Naho ikibazo cyo kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura kikigoranye ngo ingingo yo kurekurira amakinga amapikipiki hamwe n'amatukutuku gushika mu bibanza bimwe bimwe bigize igisagara cya Bujumbura ntiriko irafatwa vuba bivugwa na Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye ajejwe umutekano mu gisagara cya Bujumbura. Ala Loris Ndongotsi.
Mu gihe ikibazo cyo kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura kimaze igihe cyabaye akananira abahinga, abenegihugu barasaba ko muri iki gihe icyo kibazo kitarashobora gutorerwa umuti leta yobatezurira. Igahagarika by'agateganyo ingingo ibuza amakinga amamoto n'amatukutuku gushika mu bibanza bimwe bimwe ndetse bigashika no mu gisagara hagati nubwo ivyo bisabo biboneka ko vyokorohereza bene gihugu biyunguruza mu gisagara ca Bujumbura iyo ngingo biraboneka ko itariko irakugwaho muri iyi minsi nkuko tubikesha Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye ajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura
iyo ngingo mu bisanzwe ntiyafashwe na meri yafashwe bivanye n'ivyigwa byakozwe n'abahinga bajijwe uruja nuza mu barabara mukiringo rero abo bahinga batarasubira kwiga ngo bone yuko ubu bishoboka kubwimva yari yatumye hakugwa ibyo byigwa hagafatwa zijya ngingo numva ntacu no bivuga ko na cyane cyane ko ngo ndababwiye atari meri yari yayifashe ingingo yari yafashwe bivanye n'ibiharuro byatanzwe n'umugwi w'abahinga wavyize ko bakabona ko ijya ngingo ibereye kwifatwa ko habaho amazone ama moto n'amakinga atabwirizwa gushikamo abo bafise ubwo bukinga bwo bufuji harigeze kubaho ingingo ziborohereza cyane cyane aba bafise ibibazo by'amagara harabaho ama derogasiyo yatangwa bakabaha impusha zo gushobora gutembera ku bwo bukinga ariko kubera imbo zitandukanye ubu byarahagaritswe
twibutse ko ingingo ibuza amakinga amamoto n'amatukutuku gushika mu bibanza bimwe bimwe mu gisagara cya Bujumbura yagiye mu ngiro ku wa kane igenekerezo rya 11 Ntwarante mu mwaka w'2022
gutunganya ikibazo cya buri mwaka cyo gutanga akazi kubigisha kandi hariho n'abagitoye bakirindiriye ako kazi bisa no gusesagura bishikirizwa n'umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi Professeur François Habyarimana ni nkuru ya mugenzi wacu Patrick Hatangimana
Guhera mu mwaka w'ishure uza wa 2024 ushiru wa 2025 hazohora hatangwa akazi kubigisha hisunzwe urutonde rw'abari bakoze ikibazo cyo kurunka akazi ariko batari bashikiriwe kugira bakaronke bisigurwa n'umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi Professeur François Habyarimana
urabona koko ko kuguma dutunganya ikibazo muri byabindi nyene kandi n'abato icyo kibazo batarahuza akazi twabonye yuko harimo ahubwo no gusesagura aricyo gituma twavuganye yuko guhera mu mwaka uza nimba hari abakoze ikibazo kugira ngo bajye kwigisha ibiharuro batarashyikirwa tuzubanza gukurikiza urwo rutonde nyene imbere yuko dutunganya ikindi kibazo tukazogitunganya abo bari barindiriye babanje kuronka akazi
nayo kukijanye nuko hari abigisha baronkejwe akazi ariko gushika ubu batarahembwa umushikiranganji w'indero François Habyarimana aratanga umuco
iyo umwigisha yarusa akazi arazana dosiye mu bushikiranganji bw'indero tugaca tuyirungika mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi kugira ngo ahembwe hari igihe rero bishika ugasanga mu byo abwiza kuzana ntiyazanye ibikwiye muri icyo gihe ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi nibuheza ngo bumuhembe iyo umukozi rero uyu cankuriya abonye yuko atarahembwa aca aza gutwitura hanyuma tukakazana ibya nkenerwa byose tugaca dusubira kwandikira ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi kugira ngo biheze dosiye yiwe bamuhembe
ivyo umushikiranganji w'indero François Habyarimana akaba yabivugiye mu kiganiro c'abashikiranganji bishura ku bibazo by'abamenyesha makuru n'abene gihugu kuwa 28 ruheshi umwaka nyene turimwo wa 2024 mu ntara ya Makamba
ababyeshi nibo bakwiriye gufata iya mbere mu gufasha abana babo guteza imbere impano zabo mu kuborohereza mu byo bakora ala Loris Ndongotsi
gutamba kuririmba gukina inkino zitandukanye n'ibindi byinshi ni zimwe mu mpano umwana ashobora kugira igihe umubyeyi yamaze kubona impano umwana we wafise yarakwiye gufata ya mbere mu kumutera intege nkuko twavyiganiwe na bamwe mu babyeyi
umwana yafise ingene avuka nyamigisha yarafise ikintu yiyumvamo mu gihe yumva ati ngomba gukina umupira urabimufasha mu nyine ukamuha ngo uvugira ngo abimenyere kubera bimuhe n'ingufu bizamufasha mu minsi iri imbere ibyo basaba ubimuha kugira ngo kuba atarabironka ibyo yifashisha angiza ati bantumye amafaranga kugira dukore iki kintu urayamuha ubategura ko atamwuga n'umwe udakize ushoboye kubaka urubaka ushoboye kubaza ukabaza afite ibyo Imana iba yamushizemo kiza kumufasha mu mvuye yiwe
urumva mwana ufite impano usaba no kumufasha kugira ngo atere imbere yigire icyo azimarira muri kazoza yaba bishobotse ugasaba n'Imana ikakongereza n'ibintu kugira ngo umufashe kuse atere imbere
na mama mushiranzigo Anne Marie umubikira arongoye ikigo Saint Kizito aremeza ko abavyeyi aribo bafise uruhara runini mu guteza imbere impano z'abana babo
tuvuga ngo ntavyo bashoboye kubera ahubwo ari twe tudashoboye kubafasha dukeneye rero gutunganya ikibano cacu intwaro yacu indero yacu ingene ubuvuzi bwacu ku buryo atamuntu numwe akumirwa umwana canke ukuze ufise ubumuga canke utabufise turabe umwe wese ica shoboye tugikorere ko abo bose tuvuga ngo barakomeye burya ntidushoboye bimwe none umuntu afise ubuhinga bwo gukora amatara n'ububaza n'ukorera mu biro novuga nti yize ibiharuro canke informatique canke iki nonugira burya byose turabishoboye tuguma dukenera abandi
kenshi na kenshi mu mihingo ya kureye gisagara impano z'abana ntizikunda gutera imbere bivuye cyane cyane ku bukene bw'imiryango kuko umwanya wo gukurikirana impano zabo bawumara bakora ibikorwa bitandukanye mu miryango yabo
reka turabire hamwe amakuru avugwa mu makungu dushikizwa na Nathan Nkunziwimana
Umukuru w'igihugu cha Madagascar André Radiorina yatanguje umugambi wa mbere wo kunguruza abantu gisagara cha Tanama baciye ku nsinga zo kumabarabara umugambi ofisi ntumbere yo kugabanya uruza n'uruza go barabara mu gisagara gikuru Maragashi ubwo buryo bwo kunguruza abantu bushobora gutwara abantu bashika 25,000 ku munsi ni uburyo bushasha bwo gukuraho igisagara cagenewe abantu 300,000 ariko ubu kikaba gifise abantu barenga 3,000,000 amafaranga angana n'imiliyoni 152 niyo yatanzwe ni banki y'ikigega cya leta hamwe n'ingurane y'ikigega cy'abafaransa iharugwa mu myaka 12 tandukire avuga muri Afrika ubuzi burenga 8,000 bwashyizweho n'amashyirahamwe yo muri Afrika y'epfo afise uruhara rukomeye mu iterambere ry'ubutunzi bw'umugabane wa Afrika mu gufashanya hagati y'ibihugu bya Afrika biriko birushirizaho guhanahana ibidandazwa mu bindi bihugu byo mu karere nk'akarorero amashyirahamwe yo muri Nigeria yashoye mu myaka 5 iheze $70 million z'amadolari ya Amerika mu gisata cy'amabanki uburimyi no gutumatumanako amakuru muri Cote d'Ivoire muno muri Ghana bifise ubuzi burenga 5,000,000 amashyirahamwe yo muri Afrika y'epfo amaze gushora ayarenga 1,500,000,000 z'amadolari mu gisata cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuva mu mwaka wa 2018 hamwe n'ikwiragizwa cyane mu burengero bwa Afrika bifise ubuzi burenga 8,000,000 butagabanije impapuro z'imitsindo zijanye n'ihinyanyura ry'ubutunzi y'imyuga n'ubumenyi nk'akarorero muri Cote d'Ivoire amashyirahamwe ya Maroc na Afrika y'epfo yarashoye agera ku 1,600,000 z'amadolari mu bisata by'ingenzi nk'ubwubatsi bw'umuyagankuba n'uburimyi mu myaka 3 iheze kugira uruhara mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu no gutanga ubuzi 350,000 imigenderanire hagati y'ibihugu bya Afrika yemera gusangira inzira n'iterambere ry'akarere gutyo atume habo guhigana ku isi icyumviro cy'abahinga bamwe bamwe iyongerezwa ry'ibidandazwa ry'ibihugu bya Afrika rishobora kugira ico riterereye mu bijanye n'ubutunzi bw'akarere ka Afrika mu kugabanya amasoko y'iterambere gutyo ibidandazwa bigashika $52 million z'amadolari ku mwaka rishobora gutuma ivyo byose byongerekana ku rugero rwa 3%.
Ni kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye. Shimira bagenzi banje badufashije gutorokanya ano makuru. Ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi. Mugire aho muba mwubahwe. Nahutaha.